iyo nza kugira ubushobozi wari kungira umugenga simba imana ariko wenda nkagira ububasha nibura bwa rimwe nari buzarwara na yanzuka ya Yashutse Eva nkayimena umutwe wayikabikira nka rukumbi gisugongeye ku rupfu ubundi nkanibira umurinzi wa rwa rubuta Imana yabujije aba bombi.